Komera cyane nchuti wowe wahisemo gusura urubuga rwa AR Kacyiru. Kanda aho ngaho hatukura ukole subscribe. Nurangiza ukande kunzogera kugira ngo igihe ubutumwa bwiza bugeze hano bujye bukugera igihe. Murakoze cyane.
Oh. Yeah.